Icyo kiganiro umuganga sa wanyafurudi waremesheje cyari kiganiro kijyanye no guhimbaza imyaka 31 iheze hasinze intwaro ya demokarasi mu Burundi, intwaro ishimikiye ku migambwe myinshi, intwaro iha ububasha umunyagihugu guserura ijya gona adakibaguzwa atankomanzi agashigiza icyumviro ciwe akongera akamenya ibiba mu gihugu ubuzima bw'igihugu ne bwifashe, iha ububasha umunyagihugu kwitorera abamuserukira abashinga amateka bakenguza amateka n'abamurongora umukuru w'igihugu akandi n'abandi batorogwa mu mwidegembyo atamusubira ibyo bikaba rero warutse akamuka. Rero icyo kiganiro cyari gishimikiye ku byakozwe n'umuhisi akaba n'injungu ya demokarasi mu Burundi umushingantahe Ndadaye Melchior, ibyo yakoze n'iragi yadusigiye n'icokorwa. Rero icyo kiganiro cyari gishimikiye cyane cyane kuri ibyo. Mu ijambo ry'intangamarara rero narerekanye neza yuko imbere yuko twinjira mu ntwaro ya demokarasi harabaye ubutegetsi bwinshi mbere sinari nafatiye ku Burundi gusa, narafatiye no muri Afurika. Harabaye intwaro nyinshi, nderekana neza ko intumbero yo gutwara ntiyigeze ihinduka. Mu gifaransa navuze nti la logique du pouvoir n'a pas changé. Icyahindutse hahindutse amazina, kuko twaravuye mu ntwaro za cyami turaza mu ntwaro za gisirikare iwacu, turaza mu ntwaro za gisirikare zivanze n'ibi bya demokarasi, hama turaje mu ntwaro zitirwa demokarasi nubwo itarazimbatara. Twasanze rero ubutegetsi nitunga ry'igihugu byose kuva icyo gihe kugeza nuno munsi byagumye biri mu minwe yakagwi k'abantu batwara, tutokwitirira na gato abahutu cyangwa batutsi, kabarakagwi gatonya k'abantu bake cyane bizize ubwo butegetsi bakizizira itunga ry'igihugu bagaca bakoresha igisirikare, igipolisi, iperereza, amafaranga y'igihugu, uburyo bw'igihugu kugira bakandamize abanyagihugu, kandi aribo bimbura ibyo byose abo bumva bariko barizize bariko barakoresha. Ibyo rero ntawo bimpaririza ko kuko kuva mu ntwaraho umuntu yagurishwa, kuko arigeze kuba intwaro bagurisha umuntu niki bamugurisha kujya ugenda ugashora igitoki ugashora umwumba tugashora ikijumba kugurisha ugataha, n'abantu rero barigeze kugurishwa mwe nuko. Haraba intwaro zivuga ziti za cami bakagwa kandi gatoyi ukitwa kuvise aho baye, ariko nazo zirahindura izina bavuga ati abakore abakozi n'abakoresha mu gifaransa babyita capitalisme. Ukitwa kuri kurakora ugahembwa mugo uhembwa n'icyanyu nikize nk'ubu ugakora ukimbura ibintu byo muri yoni bakaguhemba amahera atarenga 2000 cyagihumbi ugize imana. Ibyo byose rero urumva birasa n'abantu bake baguma gusa bahari. Ikindi cyahindutse rero na mayeri bakoresha ikinyoma ububeshi ukwiyorobeka gukoresha mayeri, ibyo nibyo byahindutse. Nabantu rero bajye barahinduka kera urumva barabami bajaho bikiye mu bintu by'imbuto z'amasaka bashira mu minwe y'abana bashaka ko bazoba abami, mu nyuma harazi ibindi gushika ubutegetsi buva mu munwa w'ingoho ubonaho bakavuga yuko buva mu matora mugabo usa twasanze muri icyo cigwa ko twarasesanguye hirya no hino. Twasanze intumbero y'ubutegetsi yagumye ari imwe kwigungira ko iby'igihugu abanyagihugu bakaba abaja babitwa ngo barabarongo barabatwara mugo bakatwara muri ayo mayiri ico cyari gihagaze cyane cyane kuri ibyo duca turerekana rero kugira tuve muri mwe n'ibyo bintu ibyo ndadaye yakoze savyerekana ibikuru bikuru hari bijanye n'amahoro n'umutekano hari bijanye n'agateka kazi na muntu hari bijanye n'ingene ho butungane kuri bose hari bijanye n'ingene ho biterambere kuri bose hari bijanye n'ingene abantu bakora bagasabikanya hari bijanye n'ingene abakenyezi bufatwa hari bijanye n'ingene batwabo gufatwa hari nibijanye n'ingene imico kama yokomezwa byari bihagaze cyane cyane aho nyene tukerekana rero ubu uko byifashe tukerekana intamba myizahabaye muri rusangi ndadaye yavuze ati ku kibazo cy'amahoro n'umutekano abarundi twarabuze amahoro n'umutekano abantu barishwe inzego z'igihugu zigatembagazwa ati hakoreshejwe cyane cyane igisirikare ikijandarume muri icyo gihe niperereza ngukora ayo marorego hakoresheje ugwaruka gwamye zo bakoreshwa kuva muri zo ntwaro zose navuze kuva muri zo ntwaro zose navuze gushika nuno munsi gwamye rukoreshwa hamba vuye abasirikare abapolisi n'abamwiperereza gwaruka nabo nyine gwarajamo rugakoreshwa ku migambo yose yahabaye buje barakoresha gwaruka yavuga rero ati kuva twinjiye muri intwaro ya demokrasi kirazira kikaziririzwa ko igisirikare igipolisi perereza bisubira kwitirirwa umugambwe cyangwa ubwoko ubwari bwo bwose cyangwa umugambwe ari wo wose cyangwa kwitirirwa intara ko navyo byarabaye kirazira kikaziririzwa ubu abasirikare bategerezwa kuzoba abakozi b'igihugu n'abanyagihugu bakorane n'abantu bose yo mu migwi yose bumve ko batekanye umuntu abonye mu musirikare ndiyiruka abonye mu police ndiyiruke yumve ko atekanye ahubwo yumve ko akingiwe hama turerekana rero ingene byifashe ubu twasanze umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uciyitirira abasirikare uciyitirira abapolisi uciyitirira iperereza tukibaza ikibazo tuti none inyuma y'imyaka irenga 40 ndadaye yerekanye yuko igisirikare cyakoreshejwe nabi igipolisi cyakoreshejwe nabi ispera byakoreshejwe nabi inganda zigatikira zikayogera igihugu nitunga y'igihugu bigasamburwa bikononekara bigatabagara ati uno munsi byo kumvikana gute kwa umugambwe uri ku butegetsi kandi witirire intwaro ya demokarasi ukaguma witirira igisoda ukaguma ubwiga yindi migambwe atwavuga nka fraud kuko twarabihagiye na kenshi ibindi ko ndavuga ku ma radio ku ma television n'abantu barangwe CNDD bavuga ati fraud bunihore kuko nta basodivise nta mugambwe utagira igisoda twa tukababwira tuti nta basoda dukeneye muri fraud biwacu nta gipolisi dukeneye cha fraud abapolisi abasirikare abapolisi perezida dukeneye nabo b'igihugu nibo bategezwa kudukingira twebwe tuzaza umuntu n'ibyo ari ikingira mugabo umutekano w'igihugu n'abanyagihugu cyane cyane bazwa leta nizo nzego zitezwa guhumuriza bose ni nacyo gikorwa gikuru cya mbere cya leta iyo ariyo yose kuko twa tumuri fraud tugatuti mbe uvuze ngo nta muganga utagira igisoda hanyuma hakagira baduka bagaca bashinga ibisoda muri iyo migambwe ko turi 36 tugaye ibisoda 36 abanyagihugu bo bitunga gute ko n'igisoda kibe kinanirana kugitunga urabyo byo gikoresha ingere bungana urabye ugwaruka ruje ingere bungana hosubira ko ne kugwaruka ruzokora ibindi bintu cyo kwemera abarundi bose bakaja muri ibyo gusa byo kugwana gusa tukavuga tuti ibyo bintu ndibishoboke cyakabiri tukavuga tuti none niba iyo nzira ari nziza kuki yagize urufata ibigwanisho ucu sanga ubutegetsi bwahagurutse bwahagaze no kuzimanganya abanwanyi ari umugambwe cyangwa yari uwundi mugwi bagaca babazimanganya ko bumva ari byiza ko batabareka ati ko muri kumuronde bigwanisho muri kumuronde ngere muzotwara neza ibyo byose muri fraud rero ni ibintu tubona yuko bikwiye kuva mu nzira ije byagataye akazi na muntu ndada yavuga tubuzima bw'umuntu nikatihabwa kirazira kikaziririzwa kuzimanganya cyane cyane ubuzima bw'umuntu yavuga ati umaze kubuzimanganya ukamwica hama mu matozo azokurikira ugasanga wari ihenze uzosura kumukura yewewe hari ibindi bihano bishora gutangwa kandi bikababaza umuntu akazikosora tikacha turaba rero tuti none ubu byifashe gute kuko mu nyandiko baranditse yuko igihano cyo gupfa cyahavuye mu nyandiko bya cyarahavuye ariko byarunyutse byace bisumbaho icyo gihano cyo gupfa cyari kihari ubanje kuburana mu rwego rwa mbere ukunguruza no mu rwa kabiri hama nabantu bose bakamenya igiti mucira urubanza rwo gupfa rukazoshirwa mu ngiro nabantu bavuga bati urya yaraburanya aratsindwa kubera amabi yakoze ubu umuntu asanzwe umunyagihugu arashobora kugucira urubanza rwo gupfa umuntu cyangwa abantu bagacarushira mu ngiro ubwo nyene ugapfa ukibagirwa ukazimangana tukaza tukatitone inyuma y'imyaka 40 nirenga ndata yavuze yuko ubuzima bw'umuntu ari katihabwa inyuma y'imyaka 40 irenga ndata yerekanye neza ko mu gihugu cy'u Burundi abantu bishwe bazira ubwoko bwabo abantu bishwe bazira ibicanye biri ivyiyumviro kuki inyuma y'iyo myaka yose abantu batarikebuka ngo ni kuzima bw'umuntu ari katihabwa bubahirizwe nico gituma muri yo muri ico kiganiro umukuru mugambwe w'abanyafuruti yacavuga ati kuvu rero tuzosaba abarundi bose aho bari bose babonye mwene ya miduga bavuga idafise amaparati bavuga idafise ibiyo bitaboneka ikavamwe abantu kazona bafasha umuntu ejo bakazomuronde bakacamutora ikiziga yacavuga ati tugiye gufata ingingo twigisha abanyagihugu sinzira guhemuka gusa bazohore banga ko umuntu afatwa atarupapuro rwemeza wabatumye abo baje kumufata nico bamufate kuko hariho ibwirizwa ritekanye ingene abantu bakurikiranwa ingene bafatwa ingene bakurikiranwa mubanza tumanze mubaze muti mwebwe mumfashe muri bande mwatumwe nande yagirizwa iki agiye hehe bibaye ngombwa muherekeze barako ajya uhana kujya ntiyagira abantu bakuza barazimangana kuko iyo bazimanganye ijya miryango yabo iragira umubabaro iragira ishavu mbere irashobora no kwiyumvira kwihora irashobora no kwiyumvira kwihora rero nk'iryo niragi ryanda deri hamba ryo kubahiriza agateka kazi na muntu muri byose na hose kubahiriza ingene umuntu yaserura wumvise mu ngingo itangura yuko iyo ntwaro ihi bubasha umuntu gusa yajya gona tanko manzi tukaraba rero ko ubu abantu baraserura yajya gona tanko manzi twasanze ahubwo hariho abantu bagenda ngo bumviriza abandi ugafatwa no kubyo wanditse cyanye kubyo wavuze kandi bibaho mu gihugu hari nabatubwiye bati hari ibyo tusubiramwe byavuzwe n'umukuru w'igihugu ariko ari yamiriza abantu biba abantu bakora uko cyanye kuri ati ugafatwa ugatwarwa mu gasho uri kusubiramwe ibyo umukuru w'igihugu yavuze rero tukumva ko hari nabamenyesha makuru bashikiriza makuru kubiba mu gihugu ugasanga bafashwe bafunzwe twebwe muri Florida tuvuga tuti mu gihe udashaka ko ivyukora babivuga cyangwa babyandika reka kubikora wewe niba nabiteye isoni none ari kumaze kuba kukabikora abantu bazobivuga muri Florida yombere twamatuvuga tuti twebwe ikiciza cyakozwe tuzuba kwa kiciza ariko ari kibi tuzokinigura ivyo kandi nta uzobitubuza ntibizokunda je rero nabyo nyene muri iki kiganiro byarimwo hanyuma ndada yaravuze ati abatwa n'abakenyezi barakumirwe cyane muri kino gihugu abakenyezi bagumizwe hariya mu kigo bica bitwa bayinarugo ibyerekeye by'igihugu ntibabazwe ibyerekeye tunga igihugu n'iry'umuryango ntibamenye ibyo ari byo ati ubu tugiye gufata ingingo yo gusubiramwo amateko n'amabwiriza yose y'igihugu abakenyezi n'abagabo bagire ububasha bumwe ubushobozi bumwe no mu nzego bajeyo cyo kimwe tukurikije ubushobozi umwe wese abafise kuko umugabo n'umugore ntaho bataniye mu bijanye no guteza imbere igihugu iri gacha afata ingingo ubwa mbere mu Burundi habaho umushikiranganje wa mbere w'umukenyezi kandi ndade ntiyamukuye mu mugambwe z'abanyafurugo rwatsinza amatoro yamukuye mu mugambwe horeze gutsinda ivyo utoshobora kuvuga ubu byaje byo kuvuga ubu ucuje mu gasho woca winjira gasho ati acha ashinga nari nibagiye mbere ko atari no mu bwoko bwa ndadaye nyane mu bwoko bwa ndadaye ibita ko bitumvikana ubu inyuma y'imyaka 40 ingahe ndade yabikoze ndadaye kandi yaciye ashinga buramatari wa mbere w'umukenyezi mu Burundi yatwara intara ya Cankuzo buramatari yaciye ashinga abakenyezi ba mbere ba standeri mu Burundi ni bwabaye ubwa mbere ariko ugusanga abantu kugira babikore ni ngorane ubu rero abatwa nonyine bavuga ati barakumiriwe bategerwa kugarukirwa cashinga n'ishiramwe ry'abatwa ati aba batwatezwa kuba mu rufuri bijya birwamo by'inkono by'ibumba subuzima bategerwa kuba kuko n'abarundi nk'abandi ati kuko mu Burundi nta kibazo gishira imbere ubu bwoko cyanjye buriye bose n'abarundi yavuga mbere ko bategerwa kugenda bagororotse bahagaze neza atagenda bunda yanavuga ati umunsi nzosubira kubona abarundi bagenda babunda hambwo babonye umutegetsi kanaka cyanaka ati nzoca mvata ko atacu mumaze ko ari mwe mwigira ibiyozo bazuba yozo umucafu ibyo yarabivuga ntiyabihishe kandi abantu ntugire ngo ntibabyumvise barabyumvise burya rero ibyo byose twarabigarutse ko ubu mu nzego zose z'igihugu usanga yabakenyezi mu nzego zose z'igihugu usanga yabatwa mu mashuri abatwa n'abakenyezi baruzuye igisigaye gusa no kumenya bakora iki igisigaye ari kumenya bakora iki ariko urumva uwo mugambi waragiye mu ngiro kandi iryo ragiri riko raja mu ngiro hazwi kumenya ko abantu kandi twabonye n'abakenyezi abatwa gusa umuntu wese ari mu buziya yari mu nzego turakwikuza turamenya ukora iki wewe nico gituma dada yavuga ati muri intwaro ya demokarasi hari yindi nkingi ikomeye n'imigambwe ukaramuka ushinze umugambwe umenye ko ushinze umugambwe kugira ngo ufashe leta ihari kutabandanya ikora makosa kutabandanya itwara nabi kutabandanya ikumira abantu yica abantu ibapfunga ibangaza ugasanga abantu baguma mu ruhagarara gusa ati wewe ushinze umugambwe menya ko ibyo ujejwe ari ibyo gukibura leta ntujejwe kujya gusega duca tukaca turabatutune imigambwe irahari 35 ikora gute dusanga turaraba ikorera turahebura dusanga imigambwe myinshi imwe yaranahebye bya politique nahita bivuga iyindi nayo ivuga iti nironke yakazi nironke ico ndarira bizoba bikwiye ibyo ibisigaye ndibindaba dusanga niyo nkingi nayo nyene iri kwirahobahoba inkingi y'amashirahamwe yigenga twasanzwe ari uko hari amashirahamwe yigenga ameze uko hariho abamenyesha makuru bameze uko ashobora gutohoza ibintu akaza kuvuga ibitari byo atatohoje wopfa umubihora hakuza kuvuga ibyo utatohoje cyangwa agenda ukavuga inkuru wewe ugaca uvuga ibyo wawe wiyumvira kuri iyo nkuru ukavuga ngo ni inkuru watohoje kandi ibyo uri kuri yumvira twasanze mbere ibyo biri mu ngorane ko nazo twarazerekanye biri mu ngorane zatumye intwaro ya demokarasi idakomera kubera iki hari habemeye umuzo w'intwaro ya demokarasi bari ku butegetsi icyo gihe abaporona barongowe n'umwisi Petero Buyoya baremeye umuzo w'intwaro ya demokarasi ku munwa no mu bitabo ariko ku mutima bitariyo abo bantu rero bace baba intambamyi bace basenyura inzego z'igihugu gutogwa mbere n'umukuru w'igihugu Mekiro Ndadaye mukuru wa mbere w'igihugu cy'u Burundi yaratowe kandi w'umuhutu kandi bwa mbere umuntu yitorerwa n'abanyagihugu kandi w'umuhutu w'umukuru w'igihugu muri igihugu cy'u Burundi kuva nk'imyaka 30 baca baramwica baca kwega induru mu gihugu hononekara byinshi abantu baricwa ibintu birasambagurwa yababa akajagari mu gihugu umutekano muke mu gihugu hacavukiramwo mbere n'abandi bafata ibigwanisho bati kuva ubu rero natwe turafata ibigwanisho tugwanire demokarasi mugabo twasanze ko navyo twarabiravye dusanga babandi bafata ibigwanisho bagwanire demokarasi baje biyumvira bati iyo tudafata ibigwanisho nitwari gushikaho turi baca biyumvira ko ibigwanisho biri hejuru ya demokarasi. Uyo twasanze ari ngorane nayo ihari. Kuko abantu bacagira ati mu gushikira ubutegetsi ubufisi ingoho. Nico gituma abari ku butegetsi bavuga bati na mugambo tagira igisodo. Rero bavuga ngo bariko ngo babwira abanyagihugu ati Frodebu nta basodo ifise mu twe Frodebu badocasubira kumwica umukuru w'igihugu ariko siko bizokwama. Ibintu byose birahinduka. Rero dusanga iyo migwi yabaye myinshi yashika kundwe igihe twahari iri Arusha ubu naho twumva ko ariko aravuka n'iyindi igwana. Dusanga kandi haci havuka n'imigambwe amashyirahamwe yigenga abamenyesha makuru biyitirira imigambwe amashyirahamwe n'abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru biyitirira demokarasi mugabo ba batara baterekwa ibyo bintu bya demokarasi.